MaAfrika-Dzonga va ta tiva leswaku ku humelele yini eka malembe lama nga hundza mayelana no vutliwa ka vulawuri bya mfumo kumbe state capture. Xandla xa muavanyisinkulu Justice Raymond Zondo, Tani mutshama-xitulu wa khomixini yo lavisisa ku vutliwa ka vulawuri bya mfumo, wu ta nyika President Cyril Ramaphosa xiphemu xo sungula xa Xiviko. Xiviko lexi nga languteriwa mahlongati a xi fanele xi humesiwa vhiki leri nga hundza hi Justice Zondo. Kambe hi mhaka yo rila no xixima khale ka mulwela ntshunxeko tlhela mufundhisinkulu Desmond Pilo Tutu loyi a nga hundza emisaveni, Zondo u boheke ku hundzisela emahlweni nkarhi wo humesa xiviko.
In its submission to the court, the commission indicated that it would submit its report to the president in three parts. The first to be submitted at the end of December 2021, the second at the end of January 2022, and the last at the end of February 2022.
Inwana ya milandu leku nga vulavula hi yona eka ntshamo khomixini hi hundzeriwe eka huvo ya vuchuchisi kumbe NPA, naswona ku ehleketa leswaku ku nga ha khomi vanhu vo talo.